Yeah. King James.
Vitalin Keyon.
Mukunzi wanzi umazdiye chinini. Naya kuze horo na kurifoni. Nakuboneka waranja nyura jenda. Naya riza maria meshi chane. Umutima wanje wara utwaye. Nanye nwaru wawe birangi yuransize. Mukunzi wanje senza bigenzu te kugira ngo garura umutima wanjye. Baby I love you, baby I love you, I love you, baby I love you, I love you, baby I love you, I love you. Mumanga yose murugo iwanyu narahageze nataraho. Nageze mu mihana itandukanye. Shakira love yako baby zinipeza.
Iwewe kamandi baby we ninatanka. Bali iwewe baby sinenzogona. Diweweka baby uli kumutima. Love yako mandi diye yene nisakila.
I love you.
Yeah.
Baby, I love you.
Diwe mandi ni mafuna.
I love you.
Diwe ni sakila.
I love you.
Diwe weka mandi.
I love you. Baby, I love you.
Yeah.
I love you.
Yeah. Bella.
Baby, I love you.
Diwe uli kumutima.
Tima wanje. Nyene kugaruka. Ukaji wawe. Na umutima wanje ureke kuvamo. Niwe churi byishimo. Mukunzi wanje mukunzi wanje mukunzi wanje mukunzi wanje. Baby baby nine kungarukira umutima wanje. Mutima wanje, I love you, baby, I love you, 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 kunzi wanje. Chinini ari wenshaka mukunzi wanje.